kisia zingawa ama zingawa shamwari pakutoti zini zikijoda ndichitodia malipse mbada ndonzi kingfilo apa si panu makombo tika pamwe pacho tosangana ne wondo kubamande kunobata zvondo vanhu vachiita mufindo baba vangu na mai vangu ndimi mega Yaman, King Philo, Ndakutendai, Gogo.